Yeah. Fuck. Ah. Hata linzuri msije umemaliza bwana, oh no. Kuru sana.